kuwesa awena usukhohliwe inqondo ifile manje ngelisikhumbuzo akudala ngifuna interest ibhekine tezi ngesimo nonzuzu awunala amavesi owathola kumloko akwibhayibheli alotshiwe anoma usathane ebhokile ngokuthandaza usofila ngqobile angawakhe manje ungiphe 3 days okwajesu kosa ngivukile awena othanda ukunkomba please get your finger out of my face umjida wonwabo mina ngukhapha kwebhithi yanoso the same face urapho sekubhaliwe icishe sekubasuthe bese family khona sekukhulile mthoni pini yesikola noma uthanda sozungazi ungalifinci lakhikho uma bangifika ngikwenzela isamari abasawubuki no-e ngoba mangirepha ngenza ikadali ungangitsheli nge-vet mina nkolota ama-ona ngizokhokha itaxi anoma ngabeuyathula kulo line ngeke ushaye ipeti senskima nokumka nogadafi ngishaye iphatha phakade baroka bakhohliwe sana sho.